Abana Lipaalo, tuwa sunge wino, wakesa tusunga, ilio tukakota. Nishamaka Yesu, yose na yapwa, namano Yesu, yapwa monenchito. Abana Lipaalo, muwa sunge wino, wakesa misunga, ilio mukakota. Nishamaka yenu, yose na yapwa, namano yenu, yapwa monenchito.
Abana Lipaalo, Abana Lipaalo, Abana Lipaalo, tuwa sunge wino.
Savanna, Mumisevo, Obushikubumo, Mukabe Bukisha, Ilya Mensoyenu, Yakale Kokumona, Tamwake Shive, Napo Mwikala, Mavaponya Mafumo, Maipa Yavana, Obushikubumo. Ukawe bukisha Samwe nilelo Muipente wino Muchivondo le wino Lelo wande uke bukisha Imwe bantu
Abana Lipaalo
Abana Lipaalo
Abana Lipaalo
Abana Lipaalo
Tuwasu
Abana Lipaalo
Abana Lipaalo
Ave mwana kashi, nangu mwaume Wanse Lipaalo, ukufuma kulilesa Ave mpofu,
mwana,
ave chibuwe
mwana,
Wanse Lipaalo, ukufuma kulilesa Ave mwavi,
mwana,
ave chilema
mwana,
Wanse Lipaalo Kufuma kufumu Awa wafita Nangu wakashika Onse Lipaalo Kufuma kufumu
Abana Lipaalo Abana
Lipaalo
Abana Lipaalo
Imwe Abana Lipaalo
Abana Lipaalo
Yavana, Bambiva Leva Kavila, Venda Fielionse, Nefilamba Mumenso, Iwe Uli Bize, Nama Tablets, Nakuipa Yavana, Ilio Valimunda, Obushikubumo, Ukave Bukisha, Tawaka Kwate, Noa. Kusunga Nishi tumano twapwa
Twapwa
Na usuma wapwa Na wonsa vale kukumbwa Na wakota
Abana Lipaalo
Lipaalo
Abana Lipaalo
Lipaalo
Abana Lipaalo Tuwasunga
Abana Lipaalo
Abana Lipaalo
Abana
Lipaalo
127 verse 3. Children are a gift from the Lord. They are a reward from Him.
Abana Lipaalo,
Abana.